embuna asinganyi masembe aisa masembe aisa yakiika naye najja nesiluva ya open ate nga kampeini erabika eri wano naye ka tulabe tebinakuwira nga masembe abadde namemwa batamai ku tiimu eya 2018 Katrine, it was